Ugende guano userukira igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi mu rugendo rwiwe yamenyeje ko kwari kugira ngo ashigikire ubucuti twatanguranye gukorana mu bikorwa bitandukanye nibyo haraze igihe kitari gito nk'amezi arengane dutangiye gukorana mu bikorwa bitandukanye na ambasade y'Ubushinwa mu Burundi mu bikorwa bimwe bimwe byo kumenyekanisha ibyo bakasanzwe bakora mu Burundi natwe bakadufasha kumenyekanisha u Burundi mu Bushinwa turakorana ibikorwa bitandukanye nko mu manama bagirisha mu Burundi mu bikorwa bitandukanye by'iterambere hari miyo ntumbero rero yaraze kuraba ati ndabe babandi dufitaniye ubucuti iyo bakorera ndabe ibyo bakora nongere ndabe ningene twabandanya dufashanya kugira ubucuti bubandanye bukomera mu byo twaganiriye nko mu buyobozi bwa televiziyo mashariki harimo kuraba ingene ubwo bucuti dusanganywe mu bikorwa dukorana kubandanya bubana bukomera ingene twabana dukorana n'ibindi bikorwa byinshi mu bijyanye n'iterambere rya bya Mashariki TV canke igihugu cy'Ubushinwa eka twaganiriye bitari bike turabasigurira aho Mashariki TV igeze ingene yabayeho ibyo isanzwe ikora intumbero yayo naho ishaka kugera twabonye bavyakiriye neza batwemereye kubandanya badufata mu mugongo baratwemerera ko bazodufasha mu bijyanye n'ibikoresho urabona ko isanzwe ari na televiziyo iriko iratangura imaze umwaka umwe ibyo dukeneye ni byinshi nabo batwemereye ko bazodushyigikira mu kuturonsa bimwe bimwe mu byo tuzokenera ku rugero rw'ingene ubwo bushuti dufitaniye buzogenda burakura icyizere ni cyinshi twabashimiye cyane rwose kuko bari bamaze no kudufasha twari tumaze kuronka ingabire yabo y'ibikoresho amamashini kuko twari twababwiye ko niho tugitangura turakenera ibikoresho bimwe bimwe bari bamaze kuduha ingabire y'amamashini y'abamenyeshamakuru bamwe bamwe bakoresha ubu naho banatwemereye yuko n'ubundi bazobandanya badufata mu mugongo tukazobandanya dukorana baratwemerera ko mu mugambi wacu dufise wo gushyiraho televiziyo izoba iboneka kuma kuri Star Time mu minsi mikeya bazodushyigikira ubona ko niyo Star Time isanzwe ikomoka muri biriya bihugu byo muri Aziya batwijeje rero ko ubucuti dufitaniye buzobandanya ndetse ko bazonabandanya badushyigikira ku rugero rw'uko tuzogenda dukorana mu bikorwa byabo tumenyekanisha ibikorwa by'Ubushinwa mu Burundi nabo bongera bamenyekanisha u Burundi mu Bushinwa tukabana dukorana gutyo.